ገሬን ዶክተር ወታብያ እንዲያ ኢትዮጵያ ቲቶላን ያለፈያ ከናጅሩ አንዋር ጀማን ደበለ ተቀባ
ገሬን ዶክተሮታ ነመኩዳ ፍርቶ ቢያ እንዲያ ራዱፈን ተጃጅለ ያላ ቢሊሳን ከናጅሩ ተጃጅል ኩን ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ፊ ሆስፒታል ወሊገላ አቤት ቲከነማ ጅራም ዶክተሮታ ከነን ከሳ ሰደ ከንታን ወላን ሰበቀ ከሰን ያሉን ሙጠኖ ይሮዴራ ቀቡ ጀደን ኮሌጅ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ቲ ኢትያንቱ ፕሮቮስቲ ተጃጅለ ፈያ ዶክተር ሊያ ተፈራ ይብሰ ጋዜጤ ሲቶታፍ ከነኒ ዊጣታ ይገለ ገሬን ኩን ወላን ሰበቀ ከሰን ያሉ ገረገራ ከናጅራ አንገጅማታ ቲ ኢትፉፋ ኢራን
we have actively in surgery we have 8 expert physicians
yero amma doktoro tekudafru wallan zbek sani yalo kenen walin hojjecha jirra ogeyin gamakeenyan jiranis ni jiro
angamattis namon soddo maultan tajajila yala isan kenenirra fayadama taniru tajajili bakak sani yalo bifa amayya tayin kankenamu fi tajajilamton ya yala argatan yokan borumta fayuma gutun garmani isani debus jedan doktor lian ariron ethiopia fi indian kaban cimatau kan himan ኢትዮጵያ አምባሳደር በኢንዲያ አንራግ ሰርቫስታፍ ኢንዲያን ደሜ ፈየረት ደገርሰ ዱ ኢትዮጵያ ፍታሳ ከጅርቱ ኢራን ከቲፎየን ቆሪቻፊ ሜሻሌ ወላንሳ ኢትዮጵያ ፍቢሳኒ ደሳ ከጅርቱስ ረጋባህን
ፋርማሲውቲካልስ ኤንድ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ቱ ሆስፒታልስ ሄር
አሪሮን ኬኛ ከነረት ጥየፈቱ በርኖታ ፈያዳ አማስ ሐለከናን ጭምስኔ ኢትፉፉፌና
ይሆ መከነ ኢንዲያን ሜሻሌ ያላፊ ቆሪቻ ዶላር ሚሊየን ለማት ትልማማም ኢትዮጵያ ፍደገርሰ ደገሩ ያደች ሰን አምባሳደርጅ ወጋ ወጋን ኢትዮጵያኑኒ ሃንገኩ መለማታን ተጃጅለ ወላንስ አርገቹፍ ኢንዲያ አካዴሚስ አምባሳደር አንራግ ሂመኒሩም ዶክተሮኒ ኢንዲያ ተጃጅለ ያላ ቢሊሳን ኢትዮጵያ ትከና ጅራንኩን ለሞተ ጃተ ማንገ ቱርባ ተማታኒ ቱርቲ ሳኒ ከሰት ተጃጅለ ወላንስ ኒከኑ ጀዳም ገባስኔ ተጃጅለው ዱ ኢትዮጵያ
ሄሪ ረዴ ገርሳ ጅራቶን ያናለ ጎዲነ ጅማፊ ቡልቺ ሰማጋላ ጅማ ስታዲየም ይማጋላ ጅማ ቲሚስትራሙ ሜ ዶክተር ቢያ መዲፍ ፓርቲ ባዳድና አፍቀበን ኢፍሱፍ ባንክ ካናላቲ ሪፖርተር ከኛ ታደላ አስፋው አርገሜ ጅራ አማቶራ ቢልብላራ ጅራ ሄሎ አስታደላ ከምጅርት
ሰያ ገለታ ቀየ ምርከና ከም
ነጋደ ገለተረቢ ኤጋ ጉያራ ከና ኡመኒ ማጋላ ጅማፊ አናለ ጎዲነ ጅማ ሄሪ ረባኒ ጅሩ ሜ ሃሊ ወዲ ገላ ሪራ ከና ማል ፈካታ ኤርጋኒር ማቶ ታንደርበው
ኤጋ ሄሪራ ሄሪራ ጉዳ ትሬ ጅራቶኒ አናለ ጎዲነ ጅማ ፈይ ቡልቺን ሰመጋላ ጅማ ወሊ ገላ ደከ ማጋላ ጅማ ቲ ሄሪራ ከና ታሲሴ ሄሪራ ከና ኬሰቲ ሲጋ ዲና ሆሎሎ ሰባቲን አዳኑ ቆዱ ፍያሉ ከነት ደመቆዳን ተኩማ ከኝ ጭምስኔ ጅጅረ መዱፈ ከና ኤትፍሲሱ ቃምና ዳር ካንቻንገደን ለሞትንኒ አሶሲሴኩኒ ነሞን ኩኒ ሲጋዳ ደኖ እዱ ቀበተኒ ባኒጅሩ ታደኖ ሳኒኬ ሳካኒነርገድ ብሴ እንደጀል ቀባ ተኩማን ኬኛ ጭመነኬኛ ጭመነኬኛ ከነሞ ኤትፍሲ ፈቹ ቃምና ካንጀዱ ገመብራቲን ነገኛ አዱኛን ኑፍ መርከኔ ሲከና ሆጂሮልቹ ቃምና ኡመኖሮሞ ሐመታዳ ሐመታ አንከቴ አንገቴ ጅሩትሞ ሐመቱማ ሳከና እትጭምሴ አዴሙ ቀባ ወረንጄ ደምኒ ጋዳ ደምኖ ወንካን ሳንቀበተኒ ባአኒጅረኒ ነሞቱ መከና ኬሳ ነሞተ ሪራባን ከነ ኬሳ ነሞንቲን አሶሲሴ ተኮተኮ ማይኒ እጆን ሪራባ ሲምባተኒ ፍጋፈንጀሩኒ ተኩማ ኬኛ ከነ ዲጉዳፊ ኡመኖሮሞ ኦፊሳሚቲ ሰበካን ብራዩ ኦፊታመቴ ቀቤጅራ ሰበካን ብራዩ ኦፍኬሰቴ አህመቴ ከበጄ ጅራችሳጅራ ይቶ ኩንተ እጅሩሞ ሆሎላ ኢንታኔ ዋንንታኔ ራሃስ ሚዲያ ራ ደገውዳን ኡመኖሮሞ ኦሊምፒክ ኦሊቨርቲ ከውሂን ቀቡ ወላደርሱን ቀቡ ወላደርሱንሞ አዳው መተወሮሞ ስሚቲ ሃንቅን ይወጅራተለ ወልጎርፈቴ ወልትሲቄ ወልትሙዳን ወልስረፈተመሌ ወላደርሱሂን ቀቡ ከናው ሁንዱማ በከቡኔ ሁንዱማ ተኩማዳን አኩመሳኔ ላላቱሬ ተኩማን ኩንት ጭሜ ደኑ ቀባ ከንጀዱ ፍደህሪረ ከምባኔ ደከኑ መንኒ ኩን ከንጀዱ ገመብራቲኒ ህሪረ ከነረት ጋቹማ አቸመ ስቴዲየሚ ጅማራቲ አንቲባ መጋላ ጅማ ኦቦ መክዩ መሐመድ ሐሳታ ሰኔ ትረኒ ሳኒስ ከኑ መካን ሳንጭብሰን ረጫላቲ ከንሳን ካሰን ከሳ ኢጆን ዱቢ ሳኒ ሆጂዋን ቦንሳ ገመሚ ሶማ ዲፕሎማሲ ፍዲነግዴ ዳን ኡሳጅሩ ከና ሆለለ ሶባ ሚዲያ ቲን ሐፈር ሰማጅሩ ከና ኢላሌ ነገፈነ አማኔ ፍደቱራኒ ሆጂ ከኛ ቦዴ ትዴብሱ ሂንቀምኑ ከና ኡመኒ በሩቀባ ከንጀዱ ሳን ኤርጋ ከንደበርሰኒ ገመብራቲ ናሞ ቶኮምነ ዮሶቾኔ ኤቡም ሶማ ሐዋስኒ ንጋፈቻ ጅሩ ከነ ዴብሱ ደንዴኛ ኢንቶኮም ኑታናን ቶኮምነ ሶቾ ኑታናን ገሩ ዴቢም ሶማ ሐዋስኒ ጋፈቱ ከነ ዴብሱ ሂንደንዴኙ ካናፍ ኡመኒ ጅማ ኡመተነ መጃለቱ ኡመተ ከምብራቲ ፈከኛ ተውዳ godina birati fille fakkenya kan tawda kana to kuma kenya cimsachu kamna holo la intane holo la dina kana andura wagadi demi torbayu hala kanati nuko deni addanu basa turani hoji cima umman romo jechu dendo gama dina gdetin gama hasuma gama siyasatin hoji te cimu dendo akkanin cimne kan tasani holo la intane gidut afar sudani amas wan tote duran addanu baso fialani gafata ufidu dummo ummata oromo walittina kudaf addan qoduraf kunta samajira wanatef kanatto fegetu kamna hoji wanjekarjer kabame kana tumursi su kamna motumma cin heriru kamna yedani to kan sanka sani gamabratin dire demokrasi argame kanat hundum to kida sirrit ittifaye demo qabada kan sanjene ni obomakiyuni kanafummo to kuma kana emsene qabanne ademu kamna yo to kuma dan indemnu tam indemnu te to kuma dugadan ndratin cenute wantota yarne sana galmange sun bayaratisa kanaf umman romo tokote hunduntu tokuma dan cime jabate hojijel kabe itfufsi su kaba kanjedu daga ederigu yaratini rawatan
tole reporter kenya ta dalasfau jemara tora bilbilada targamu dan odefanno balada watto ta kenya brano ange sef galatom
ha tole shek galatom
kabajamto tada watto takenya kanda wachajirtan oromia broadcasting network raudu tamsasa kallattini simira gajiruda odun kenya kumatti fettijira diaspora an america jiratto tokko hojimi soman ana kuyu tumsite gabasa bini ambogala amma agetacho tudesa
adyanne ajeman diaspora biya america minnesota jiratanida dalotanimo ana kuyuti adyanne akumawne saniti lamio fi gargaruf ana kuyu ganda qonnambula falle krusta jedamutti dubarto tamana barum salafto gulantaatti baracha jiranif meshale kulkulina fi tiegatan arjomaniru meshale kulkulina kenametti akka gamadanimo barattoni dubbisne himaniru
yero lagumi namni namatti dufu yero barnota demnu istisaganu barnota kenya seran baranne trigarial arganegal imbaranna siratan kananen kun
gamma birotin gandu maqonnan bula kanatti rakko bishan dugati hawasa nanicha furuf pampin bishan dugati harka tokko adde anne tin ojjetame bifameo je galera hawasa nanno stajajile bishan dugati arganeera adde annis baaye galate fanna jeren
lafa saati tokko oli demne etti fayyadamate tur amma mo nanno makenya asuma sisabe jelatti nu bayetoy etti fayyadamu kenya baaye itti gammanechu
amma fgaru mandare kuno amma qiddu kisetti bafenechu kanaf bulintenyo jono kanetti nu baaste baaye galate fanna
ishi faratti nu agalato omtu ammas ummata shi gargare ishan kana dura laga yayyan jedamu fayyadama turreshu amma mo qeetti nu dufe
adde annin gamasanitin hojito loltuma dunfan egalan kana godinale romaya garagara ke setto jecha akajiran himaniru fula duratis calmat hojile lammi ofi fayyadamo gochu dandaan irati kaye fatani akka hojjetanerani lammi lembi yala jiratanis lammi ofi gargaro akka kabanna maniru
mati kojin bishan sa water well jet and basne isai bisi sufan dufe akamati techuda kambra mos margite reusable pad modesiti jollen durba yero eradaf yo sirriti maintain godani tifayedemu dandan dabata days of girls jerura volunteer gode isani rafuden dufe jelkaba afkaharra manabarum sa kanarran jelkabe garu manabarum sa dadda storban kana gutu demen ijolle durba fin kenna
godina rogo duru wallagatti hojin mi soma sulula akumatti fettijira kiyabule dabala takaba
godina rogo duru wallagatti hojin mi som sulo jatam jallakab demalla kum fettijirt hojin mi som sulo jatam mujran kan cimsani itufan sana ko jachu malan ciratoni godini chadupata
erga sululli kuni abate bikijtoni reda abatenille hangayona jiru faida lacha jiru isan kun immo malnu ojjetani biyo kenyenu ittisani lafumti borqate erga siti mi ambas
erga wan kana jamarre biyon kenya baayetti egame bosanni kenyas baayetti egame baaye kunun same lafti kenya baaye foye ejira
biyon kun yakannu jalan banne finnu ega awanta mirtille challa asira challa garin arganna kana rati yogga daagan kuni irattinu muram
tigafatama wajir qonnaf qabeenyu mama ana jimma gannat abgarom sadejene ujin kunus qabeenyu mama fi misom sula manna ummatati ujatamu jirtij
ujin qabeenyu mama kun hoji jiraachuf jiraachu dabuti wantef hoji wan kamra yu kana desagodu hoji immanyatani bulu fi imma hawasa soruti wante datef qonnam bulen kenyas kana hubachu dan tikida yero amma kana ira dubartif dergaggol matqabate nanno kuma torbaf ibashnif torbata mila maqabannetu
tigafatama tana wajir qonnaf qaben humama kodino rogduru wallaga abdiribaba dasa ujin tunit fufisanu jachun barbaachisa taw himan
ujin kun hoji wagato kodulanu jetame romura safo jetame abatotun tan hoji tifufinsan halmo alfakatun o insan majal qabami kanan yero hunda kanu jetamun rajiratu da sababin sa hojin qabenyo ma yo injiran hojin qonnan jiru hojin qonnan injiran namni nyatan fudandawun dandaw kanafu hojin qabenyo ma kanarratti dula barbaachi sa tay gochu tu rae gama
anala gudunichi qab qurani tokke sat la fektar qum jatam sadirat hojin misom sura ojjachu fi qaror famani hojin galo simani firo arraga uttunun gai
qonnan bultoonni aanaa shirkaa oomisha mi'eessituu irraa callaa gaarii akka abdatan himan oomisha mi'eessituu dabaluuf hojjetamaa jiras jedhameera madiinaa daddafoo dabalata qabdi.
Aanaa shirkaa aanaalee godina Arsii oomishni mi'eessituu itti oomishamu keessaa isii tokko. Aanaa kanatti oomishni mi'eessituuwwan garaagaraa kanneen akka barbaree, abusuuda gurraacha, adii, abishii yookiin sunqoo fi bosobilatu oomishama. Aanaa kanatti oomishni mi'eessituu baay'inaan kan jiru ta'us sababoota rooba yeroo malee aramaa walqaashee jedhamuu fi ramoo hidda goggogsuun oomishni isaa xiqqaachaa dhufeera jedhan qonnaan bultoon OBN dubbise. Ta'us deeggarsa misoomni qonnaa godheefin oomishni isaanii dabalaa jiraachuu dubbatu.
Sanyii akkasitti nu kennani. Mootummaatu nu kenne. Eta ollee isaantu nu kenne gaafa facaasnu illee numaa biraa dhaabatanii akkasitti facaasne sanyii filatama kan nurraa balleessitu aramaan tana gabaasa goonee kenninaan barqachuma keessaa qoffaraati sidda ishii balleessaa nuun je'ammalee daawaan ishiin argamne.
Akka aanaa keenyatitti deeggarsi akka barana nu godhame kana gonkumaa nu godhamee hin beeku warroon nu dura barbarree irratti gurmaa'in jira xaafii irratti kan gurmaa'ee hin jira. Bakka callaa akka oomisha nu arganne kana warra namni argatee hin jiru jechuudha.
Hanga oomisha argatanii fi haala walitti hidhaminsa gabaa gaafannes akkas jedhu.
Hektaara akkanaa kanarraa yoo xiqqaateedha akkana toonii 10 akkana yookaan akkana hin arganne jenneetti kaayyeffanna. Oomisha isin nu gurmeessitarra hamma kana waan arganneef waan kana maal godhuu qabna akkaataa kamiin gurguruu qabna nutu gurguratamoo isintu biyya biraa bakka inni mi'aa jirutti fideetee nu gurguraa isaan gaafanneetiniin deebii isaanii eeyineetiniin gurgurana.
Chikaalaa tokkoof walakkaadha. Tuni kanama tokkooti. Amma kanama tokkooti amma inni ka tilmaamu agaa kiloogiraamii 300 argadha jedheeti tilmaami inni. Kana dura gabaa nagaadeetti gurguraa turre. Amma kun sanyii afaan barbaadamuuf misooma qannaa waan nu kenneef gabaalee isaantu nu mijeessani. Isaaniif beeksifna. Hagana ba'ee janneeti callaa keenyaallee koma ba'ee isaan itti himna. Sanyii keenya hanbifne kaaniin gurguraa yoo isaan nu mijeessani yoo nu mijeessuu baataanillee gabaa keessatti gurguraa kan.
Gara fuula durattis deeggarsi gama mootummaan dhiyeessiin sanyii filatamaa xaa'oo fi qoricha farra aramaa irratti isaaniif godhamu itti fufnaan oomisha mi'eessituu dabaluuf kutannoon akka hojjetan qonnaan bultoonni kunneen ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa shirkaa obbo Qawweetti Yaabbee hanga oomisha mi'eessituu bara kanaa dabaluuf qaamolee hedduu waliin mari'achuun hojiileen hojjetaman gaariidha jedhan.
Yuunivarsiitii Arsii wajjin hojii baldhaadha bara kana kan hojjetaa turre. Qorannoo qonna qulumsaa wajjin hojii guddaadha hojii nuti hojjetaa turre. Waggaa shanii as oomisha badaa jiru kana deebi'uu akka danda'u yaalii adda addaa sanyii binnee kenninee xaa'oo binnee kenninee kunuunsa isaaf barbaachisu ogeessa keenyaaf fayyadamnee hojii guddaadha kan hojjenne.
Itti gaafatamaa waajjira misooma gabaa aanaa shirkaa obbo Abaadir Ismaa'el qonnaan bultootaa fi daldaltootaaf haala walitti hidhaminsa gabaa irratti hubannoo kennaa fi akka jiran dubbatu.
Qonnaan bulaa hubannoon isaa kenninu oomisha isaa irratti tokkoffaa baay'innaan kan baay'innaan dhiyeessu san immoo qulqullinnaan kan qulqullinnaan dhiyeessu san immoo yeroon isaa kan tarre kanarratti waan hojjetaa jirru waan guddaan jira hubannoon jechuudha. Gara daldalaatiin immoo daldalaan qulqullinnaan fudhatu kuni. Yeroo iddoo kuusaa isaa akka haalaan tolfatu warri daldala seeraan alaa daldala keessa akka bahu warri immoo daldala seeraan alaatiin dalagu mana kuusaa isaa kan seera akka qopheeffatu yeroodhaan immoo iddoo barbaachisuuf akka ga'u qabu haalli irratti hojjetaa jiru guddaatu jira jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Arsii obbo Abbaa Bu'aaqoo rakkoo oomisha mi'eessituu jiru furuuf bara kana cimnee hojjechaa jira jedhan.
Akkuma qamadii kilaasaraa oomishnee gabaadhaa dhiyeessuu dandeenyu sanatti. Mi'eessituu kaniinis kilaastaraan qindeessaa jiraa jechaadha. Kilaastaraan kan qindeessuu eegalleef tokkoffaa qotee bulaa achirraa faayidaa argatee bara dhufu babal'isuu akka danda'udha. Lammaffaa immoo gatii silaa oomisha biraa irratti oomishee argatu saniitii fi mi'eessituu gaafa oomishee argatu sun gatii isaa baay'ee mi'eessituu kun hin caala. garagaru magati kale barsifne udura babal isu dafi katide majuru male hojili aga datureni ujin kunifi omishni ga me situkun ba ela fafit yefana ka inargane tore
hanga omisha barakana argame yobsenis obabba buna kasjedu
ektara kuma turbata mi tokoti aka godina titti mesitu gosa addadda nanno gosa kulalama olta kana omisha jiru inkun milena tokofi kuma turbata mi jataw omishan argane neti kani lallu aga mana anno kuma dibba tokotaw oradi sasabemiar
kamule danta siyasa sani guttachu faddanu qodu barbadan irratti tokkumanni qabsofna jedan abbotina manta godina bunno beddelle godina bunno beddelle ti abbotina manta kunne foremi abbotia manta unde sun immana genya lattis mariyataniru lenco tasgara dabala takaba
godina bunno beddelle ti foremi abbotia manta ordofto sa manta gara gara anale gurnicha sagali fi cin samagala tokura walti ban hermachise magala beddelle ti ta mejra ermatoni forem chas iada fi yaddo qaban kasani jiru
romon tokicha enyu yutu namago wom subate ilalchaf siyasan addadda kutu addadda borcho inqamnu
wa wagga digdemi torba keswa torre wajima andabar sine ibba torre arkichalansa gagga kuntale tokko keswa lalashini tokko dangalate bigerge fama torre kanango omsama torre yero dugani mowareche hadi tay bakke gadda abatu maltu jibisi selata esara qublata kanafiyu abbanne genya ummatata nan bakka nem ummata bores ummata di gumotumma di gubakka kamun gorachu nende ummani nagenya sati dabbanna
nagenya ratti tiyefanna tokumma ratti tiyefanna qamni kamiyu nagenya ratti kani intiyefat yote tokumma ratti tiyefat yote qama dukhairi ru kamini yuhin qamnu hinnabanna
jijirama yaro kami chala jijirabne oggala make satte argame wambare chena magamache soda akkuma wali gala hawasumma bijumma tistae akka amanti tistae wa annama gammache sud
fadi jara gegge sudaf yo ummata kara karabrati jalli sante lolisin rabbi gatiru furab jechuda abbotina manti do kana jirtona kara kan kotina manti wantan jeru ko emanu adara wantan jeru ko ne gadibu ame ijorle ken akka barsiftanu sinittimad
akka oromiyat gafate nyammadallu qondaltota biye kana kessa kaan oromo dan debe gafake qabu inni kun salpena guddara caba guddara
foram charrate argamun yadu tehrmata tabrakef woldradu bandebi kan kennanammo ti ana gumidi ma islamu magurnicha she muhammad nur abdu bakar reisa foramia boti yamanta gurine bunnu bitelle pastor tashomi kumsafi wolti qaba foramia boti yamanta gurinicha kan taan qes ayalo nagat
ajadam saddo gaba kapsoli bayanjal kaban ennun nu gargara jechu dufan shawarufan isi shawam barmusa kabdu baratanirtu nu warida kana kun barar banwotan kamnu tok ejolle kesa nu erga warin kapsofna rorrobi yakenna radebsisna jechuf yirena tadata birruti dufani yo waita amantis tadasa yirena tadasa birru amantili salala kainitei ajadam sadolala kainitei amanti walinkodni dino virradebisna jedanit tokkumma dana amanti dan tokko kaani kaani jechukot
naga kenya egenne jiru dina jiru setanarra akau manne kenya naga sa egate sagari dagefate isa wode saborasu sana ofra achi etse garana gati akane demu tasu tokon tokon kenya raine kama
oramchis ibsejinno bafachun golla bamejra
ummani godina bunno beddelle nagenya safu kabaja fi ummata mallato oromo ta en kununse fi tikse asin genye ta u gubatame kana nurra mulqufi ademu kamittu ararama tokko male qabsawu harkawal qabanne nisochona